Subscribe eka channel leyi nita kombela leswaku subscribe. So as you know, Mr. Post adiri ashawela tola palms ka Gaza Monday. So DVD kuma opportunity ya ku yevula Manyangatsi na Benny Mayengani at the same time di bisi nyanya swimbiri ridzwe rinwe, in this sense ya ku difiki di kombisa ku adi khensa Lekker di kombisa ku u tlanga tlanga swingoma swin'wana before di fika, mara anga zanga rahiwa hi munhu. Mara loko ku buku Benny ku tlanga tingoma ta dyona Lekker wa rahiwa hi Manyangatsi. So ya adi kombisa sweswo Mr. Post ku hawu ni swi twini loko ni laha ku swi tlanga tlangini swingoma swa Benny, but a ni vonangi Lekker ra rahiwa, meaning hi na I vanhu va peace, like I endle swona sweswo. So hi loko kandziyisiwa kona mi tivonela hi n'wexe.
Thank you.